Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke noxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulike lapha siphethe umba ke lo mba ke ngumbo phuma apha kuqela leKaizer Chiefs apho kuthiwa ke iKaizer Chiefs iphinde neplayer ke the yonzakala baphulaphuli umfana kaRefrosla umfana omdala bedlala apha kuleft back Kaizer Chiefs umfana omdala kwenzakele akazibakho phaa kwimetshi iKaizer Chiefs izoyidlala ke phangecawa ye-MTN 8 apho ke amakhosi azobe eqobisene phaa neqela leStellenbosch baphulaphule into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs phanga sebunxele isengxakini kakhulu ngoba naku ke yakhulula phaa kulosibusiso mabeliso akwazi into okubana ke ingaba ngubani ozodlala laphosi mhlawumbi ke ngoba ke ukhona Happy Mashele ngoba ke napha ngolwesibini bekungenene uHappy Mashele phaa kwelaa cala lasekhohlo mhlawumbi ke uArthur uzoqala ke phaa uHappy Mashele phaa left back ngoba ke akanayo enye indlela zokwenza ngayo ngoba ke lo mfana wakadove kuthiwa umfana omdala ke ngebe yena uredi phaa kumcimbi ke we-fitness kumcimbi we-pie training ndiyambetha umfana omdala ke isengumcimbi we-work permit kodwa uthe kuArthur uba ke iimpepha zake umfana omdala ke zikhawuleze zafika ngoku bathi ke bazamsebenzisa phaa ngecawe ke udove njenge-left back ke eqela kule Kaizer Chiefs kodwa kuba ke azikafiki into ethetha ukuthi umfana omdala ke akazibakho phaa ngecawe futhi nomnye umfana ke kuthiwa ke naye ke like asithi ukhalepho kuthiwa naye umfana omdala kubekwa ubesabethwa kumcimbi ke we-work permit umfana omdala kuthiwa nazakhe impepho umfana omdala zithanda ukucotha kona kolo kuthiwa naye ke impepho zakhe besezikhawuleze ke zabe ziright kuthiwa umfana omdala naye phangecawe ke ebeza bakhona kodwa abafana ke basabanjwe kumcimbi amaphepha ke baphulaphula yabona ke siselapho kuqela ke leKaizer Chiefs abadlali ke abangazibakho ngokupheleleyo phaa ngumfana ke kaMarti ibe ngokwenkanyana ke kwaDupress ize ke ngokube ngulomfana ke waka Frost laba phlapho nikhumbu into okubana ke abadlali abaninzi pa Kaizer Chiefs ke abekho formini umzekelo ke umfana kaKhamabile athi naye out of form umfana omdala uDoli naye out of form umfana omdala asazi bokuzokwenzeka ntweni kepha kuyiqala leKaizer Chiefs baphlapho ngoba ke kuphunguleka abanye abadlali yabona ke ngoku amakhosi ibona ibona isinto okubana ke phange cawe ke ingxaki nganinzi kepha kuyiqala leKaizer Chiefs singakumba apha ke kuyicala lase left baphlapho nenzela ixhala kakhulu ke lonto futhi ku-Arthur nomnye umcimbi ke fleke uqwalasele phange cawe ngumcimbi ke ka-goalkeeper ngumcimbi ke we-center back zakhe athanda ukubana ke adibanise phaa umathowo nokhwinika kajonge into okubana ke abanokwazi na ukudlala ukudlala kakuhle xa bedibene bobabini abafana abadala ngoba ke uzothatha ukujongisisa kahle umathowo ewe usebenzile udlalile ke wenza kamaphutha ke amanintsi awenzile edibene phaa nokhadosa umfana omdala ngokuma kamtraye ngokamdibanise nongcobo okanye ke nokhwinika phaa ngasemva uKaizer Chiefs lenkokanyana ke yakwangeza nathanda uyiphumzuzwane akayikhokhisa umoya ikephefum le umfana omdala abuye ngoku sele right ukuya phaa kugoalkeeper bakhe makathande ukubuyisela phaa uitumele ngikhune phaa ngecawe ke ezipalelo zokwanto okubana kalungise ke udonga lakhe lokugqibela ndiyabona ke baphulanto okubana ke iKaizer Chiefs phaa ekapa ke iyathandeka ngoba iphindile ngoku izawudlala ekapa neqela ke leStellenbosch kaningene ke baphulapho nani ke nishito okubana nivanjani ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukele.